wamkelekile ke kwakhona kumgangatho wesibini we-exponents okanye amanani la aphindaphinda elo nani. Masike siqale ke ngezinto ezilula. Uba mhlawumbi ndingakubuza uba u-2 eyi ityebile noko le nto kunolu hlobo endifunanga, kodwa ke masiye ke lolwa hlobo. So masithi mhlawumbi besino-2 umonyuse okanye raised by o-3. So le dot ke ikwakuchazela uba siyaphindaphinda ngoku. So uba besino-2 to the power 3 umphindaphinde ngo-2 umonyuse ngo-5 okanye umraise ngo-5, ubuza ichaza njani le nto. So sino-2 to the power 3 umphindaphinde no-2 to the power 5. So, inye ke indlela endiqonda mhlawumbi enye ubuyazi kuba uyazi uba u-2 to the power 3 ungathi ngu-8, u-2 yena to the power 5 uyazi uba ngu-32. Kunjani nje oku ke ngoku ubinophindaphinda u-8 times 32 uze ke ngoku uphume ke ngoku ne-answer yakho 256. Ubungenza ngolu hlobo ke, kodwa ke yindlela elula kwaye akho nto irongo kuloo nto. Kodwa ke ikhona enye indlela mhlawumbi ubunokwenza ngayo kuba kaloku lena isenokuba nzima ngokuyamanani ke esonyuka ke. So ndiza kubonisa ke ngoba usebenzise imithetho ye-exponents okanye ke ebizwa ngoba zii-exponent rules ufumane kwela nani elinye. So ndiza kufundisa loo nto ke ngoku, uzohlale kumamele umane ke uzizamela ke napha ecaleni. So masike sicinge ke ngo-2 to the power 3 umphindaphinde ngo-2 to the power 5 uthetha ukuthini. So u-2 to the power 3 ufana nqwa no-2 umphindaphinde ngo-2 umphindaphinde ngo-2 kathathu. So u-2 uziphindaphinda ngokwakhe kangaphi? Kathathu. So loo nto uyiphindaphinda ngabani? Ngo-2 ozuphindaphinda kwakhona ngokwakhe kangaphi? Kahlanu. So njengoba sobona ngohlobo endiyibhale ngalo ke ngoku sinantoni apha? So sino-2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 bayaphindaphindana o-2 xa bebonke. So bangaphi abathu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sizawuqaphela ngokuba u-2 uziphindaphinda ngokwakhe kangaphi? Kasibhozo okanye ka-8. So u-3 umdibanise no-5 okwasinika kwala 8 umnye. So loo nto ke isinika ke intoni? Inkcazelo evakalayo because u-2 uziphindaphinda ngokwakhe kathathu no-2 uziphindaphinda kwakhe kahlanu. So sile nto ke sifumana bani? U-8. So ndiyathemba ukuba noko uthe wafumana ke ngoku oba le nto ithetha ukuthini. Masike sigqithele kwamnye umba olandelayo. Masiphinde sithi ke mhlawumbi sino-7 aziphinde kuphinde kwakabini times 7 aziphindaphinde kwakhe kane okanye kayi-4. So loo nto uyayiqaphela uba ilingana bani? No-7 times 7, 7 uziphindaphinda ngo-7 aziphindaphinde komnye 7 times 7 times 7 okanye u-7 uziphindaphinda ngokwakhe kane. So uzawuqaphela uba u-7 uziphindaphinda ngokwakhe kangaphi? Kayi-6. So uzawuba ngu-7 to the power 6. So xa siphindaphinda ii-exponents zenani elinye elingaphantsi, so into esingayenza kuba siveske sidibanise ezo exponents zibonayo. So u-7 to the power 100 umphindaphinde ngo-7 to the power masithi mhlawumbi 50. Loo nto ke uzawuqaphela uba ngumzekelo ke lo kuba kunganzima uba sithini, sithi 7 times okanye phindaphinda u-7 kude kube kayi-100. So loo nto uzawuqaphela uba siyenza lula kuba sisebenzisa ikhompyutha. Kodwa ungakwazi ukuthi le nto ngu-7 ibe ngu-100 plus 50. Loo nto ke itsho isinike bani? Itsho isinike u-7 to the power 150. Kuba kaloku udibanisa intoni? Ii-exponents xa ii-bases okanye la manani angaphantsi efana. So masithi mhlawumbi besino-7 to the 100 plus 7 to the 50. So, uzoqaphela ba apha incinci into besinoyenza. Asinokwazi ukwenza laa nto besiyenza ngaphezulu kuba izinto zinto ezimbini ezitheni ezohlukeneyo. So, masithi sino 2 to the power 8 okanye uziphindaphinda kwa 8 times 2 to the power 20. So, loo nto izawulinganisa nabani ngoba siyazi uba siyakwazi ukudibanisa ii-exponents zethu. So, loo nto izawusinika u 2 to the power 28 anditsho. So, masithi mhlawumbi ke ngoku besino 2 aziphindaphinde ka 8 plus okanye dibanise no 2 aziphindaphinde ka 8. So, ke lena indlela endizama mhlawumbi ke ukukuphazamisa ngayo. Kodwa ke ndifuna uqaphele eyona nto ebalulekileyo emele uyithathile apha. Indlela ke ongayiqonda ungayazi uba u 2 to the 8 okanye u 2 oziphindaphinda ka 8 plus okanye dibanisa u 2 to the 8 uyafana no 2 times 2 to the 8. Ekhumbula ke le nto ndicela yona apha. Because u 2 to the 8 ifana noba ngu 2 to the 8 uziphindaphinda kabini. So u 2 times 2 to the power 8 uyafana no 2 to the first okanye 2 umrezi ngu 1 times 2 to the power 8. So le nto ke xa siyibona ngolu hlobo iyafana no 2 to the power 9. So 2 to the power 8 umdibanise no 2 to the power 8 uzawufumana bani 2 to the power 9. Nakwi-negative exponents ke sayibona uba le nto ndithethayo kwanye like u 5 to the power negative 100 umphindaphinde ngo 3 masithi mhlawumbi nakungondibhala u 3 emele uba ndibhala u 5 ke apha qha ndiyazi uba ingqondo yam izama uthini na. So masithi u 5 to the power negative 100 umphindaphinde ngo 5 to the power 102 loo nto izawusinika bani u 5 to the power 2 nobizwa ke ngamanye amaxuba ngu 5 squared. So ndenze impazamo ke apha ngobhala u 3 kuba kaloku iibhesi zethu okanye amanani wethu aphantsi mele afane ukuze sikwazi ukudibanisa intoni ii-exponents zethu. So 5 squared ke uzamkhumbula uba ngu-25. So yenye ke indlela leyo onothi mhlawumbi uchaze ngazo ke ezi exponents ndini sawela mangesi. So masithi mhlawumbi ke ngoku besino 2 to the power 9 over okanye ngaphantsi kwakhe beko 2 to the power 10. So xa ujonga ngolu hlobo ungabona uba eyi le nto noko mani ibundiphazamisa kodwa ungaqaphela uba sisebenzisa kwa umthetho we-exponents okwamnye. So uzaqaphela uba le nto iyafana no 2 to the power 9 umphindaphinde no 1 over 2 to the power 10. So uyayazi uba u 1 over 2 to the power 10 iyafana nqwa no 2 to the 9 times 2 to the negative 10 xa utshintsha ke ngoku leyana isinika bani u 2 to the power negative 10. So ndiyathemba kube noko soyikhumbula ke le nto kumfundiso yethu egqithileyo level 2 exponents. So into ongayenza xa sobona uba iibhesi zakho okanye amanani aphantsi wakho ayafana ungakwazi ke udibanisa intoni ii-exponents zakho. So sibe no 2 to the power negative 1 okanye singathi ke le nto ifana nehafu kuba kaloku xa uguqula phaa. So uzoyiqaphela ke le nto uba noko esinika umdla othile kuba xa sibona i-exponent engaphantsi siyakwazi uyonyusa siyise phezulu kodwa xa ifika pha phezulu sawuqaphela uba ifike ithini ifike itshintshe isign if ibi-positive ifike phaa ibe-negative kodwa uba ibe-negative izofika phaa ibe-positive. So yile nto ifana naleya ke uba uthi 9 ke ngoku minus 10 kuphume u 2 to the negative 1. Masike senze omnye umzekelo masithi mhlawumbi sino 10 oziphindaphinda kayi 200 siphinde ngaphantsi kwakhe sibona 10 to the power 50. So laa nto uzayikhumbula uba ngu-10 to the power 200 minus la 50 ungaphantsi. So loo nto iza ngubani izawuba ngu-1 10 to the power 150. Ikwafana ke naxa besino-7 to the power 40 over 7 to the negative fifth power. So uzawuqaphela uba izawung 7 to the power 40 minus u minus 5. So loo nto izawusinika 7 to the power 40 5. So uzukucinge ukuba le nto na isinika inkcazelo encacileyo. Ubunoyibhala kaloku le nto ukhumbule uba le nto ubunoyibhala ngoba ngu 7 to the power 40 times 7 to the power 5, because ubuzabe uguqula lena uyisa ngaphezulu. So loo nto ibizasinika u 7 to the power 5. Loo nto ke ibinosinika u 7 to the power 45. So lena ke second exponent rule okanye yesibini kumthetho wesibini we-exponents lona, kuba kaloku uyaqaphela uba le nto iphezulu uyakwazi uminasa kuyo okanye uthabatha kuyo le nto ingaphantsi. Kanje ngalapha basenzile u 7 nale ino 10 pha, uye ucinge ke uba ifana noba uyayiphindaphinda. So ke lowo ngumthetho wesibini lowo wentoni we-exponents. Kodwa fa uqaphela into enye, fanele amanani wethu angaphantsi abizwa ngoba zibhesi afane ukuze le nto ikwazi uphumelela kakuhle. So masike ndikubuze ke uba ngubani u 2 to the power 9 umphindaphinde ngo 4 times okanye phindaphinde ngo 4 to the power 100. So bengamelanga ke man ndiyakufundisa kodwa ke mandikuchazele nje uba yenziwa njani. So izawuba ngo 2 to the power 9 umphindaphinde ngo 2 squared to the power 100. So le nto ndiza kufundisa yona ngoku yiloo nto yoba xa unento oyiphindaphinda nge-exponent and then iphinde kubekho enye i-exponent engaphantsi, into uyenze ngoku uye uphindaphinde eza exponents ezingaphandle. So izawuba ngu 2 to the power 9 times 2 to the 200, because uthe 100 umphindaphinde ngayi 2. So lena into izawusinika u 2 to the power 209. Kodwa ke le nto ndizayicacisa ke kwividiyo yethu elandelayo, kuba ndiyacinga uba noba ndikuphazamisile kancinci ngasengqondweni, mhlawumbi ke uzokwazi uzenzela ezinto ngokwakho xa ndigqibe apha. Lonwabele ke usuku lwakho.